kwa mikono useme ni bwana. Ainua 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 mikono. Yeah.
Amen.
I'm gonna get you.